n'icyubahiro umukuru w'igihugu ku itariki ya 18 ruheshi ejo azabakwije ikiringo cy'umwaka arongoye igihugu cy'u Burundi. Kuri ibyo rero twagira tumukeze kuri iyo sabukuru y'uwo mwaka amaze arongoye igihugu. Hanyuma nk'uko rero tubikora natwe mu mashyirahamwe nk'ayo iwacu akurikirana ibintu hafi, warasohoye icyegeranyo cyo kuraba ingene ibintu byifashe byaranguwe n'aho byo naho tuba tugeze, na cyane cyane no kwerekana ingene ibintu byaba byifashe uyu mwaka uheze, kugira leta ikifata ingamba zikomeye ku buryo mu mwaka ukurikira hoba hariho ikimaze guhinduka ku buryo bugaragara. Ubwa mbere hoho twarashimye yuko kuva gifata ubutegetsi yakija ku butegetsi yarashize imbere ibintu bibiri tubona by'ingirakamaro ku gihugu. Niyo ni intambwe nziza kubona ibijyanye no kuzamura ubutunzi bw'igihugu, hari byo yashize imbere mu gusaba yuko umunwa wose ufungura umufuko wose ukaronka amafaranga mu bisanzwe uko irurasi ekonomiki kuzamura ubutunzi bw'igihugu ku buryo bugaragara. Hanyuma ikindi nuko twabonye yuko yaciye ashyira imbere kandi ibijyanye no kurwanya igiturire, gutsimbataza intwari ibereye igiturire no kudasesagura amatungo ya leta no kurwanya akarenganyo aho kari kose. Ibyo ntawo bideha mu majambo ashikiriza arabigarukaho kenshi, kandi ibyo turabishima kuko ubona intumbero intwaro ibifise leadership. Ariko rero tukaramwihweza tukaraba ibyo bintu none biri kubirija mu ngiro gute kugira rero tugice duterere. Ubwa mbere hoho icyo tumaze kubona muri rusange ni uko ibyo byumviro ntahari byiza uko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu. Turabona neza yuko umengo icyo bita leta n'intwaro administration umengo ntibica byihuta kwerekana inzira yofatwa kugira bije mu ngiro, kuko burya umukuru w'igihugu arerekana uriya ntazo mugabo leta bashikiranganje no mu ntwaro hasi abo bose bakurikira baca bategereza kuraba ingene ibyo bintu bari karavuga byoja mu ngiro muri mwe byita mu buhinga bwa tekinike byoja mu ngiro gute inzitizi ziri he tuzobishika ko gute icyo bita uriya ntazo strategy. Icyo rero turabona yuko umengo ntigihuta guca cyihuta kugira ibintu bije mu ngiro n'ingoga, kiretse aho tubona hariho gushaka kubona ko hari ibintu ni mu bushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu ku ngingo zagiye zirafatwa kandi mu no ku bushikiranganje bw'imigenderanire ubona ko bihuta ibintu by'imigenderanire ko byosubira mu buryo hakaba ibiganiro hagati yafashe u Burundi ndetse n'ingendo zitandukanye. Ibyo turabona yuko hariho ariko rero turabona neza kandi yuko hataraba guhamagara abandi bantu araho nko muri za societe civile incabwenge mu bushakashatsi cyanke n'abandi abo bikora utwabo kuzana icyo bita kuja hamwe kugira baterere ibyiyumviro muri iyo ntumbero jaje yuko kuzamura ubutunzi bw'igihugu n'ubuwanyi giturire. Ubundi leta yonyine ifise abahinga bose muri ivyo, hari abahinga benshi babishoboye bashobora guterera ibyiyumviro mu ntumbero y'iyo nzira. Aho naho nyine turabona yuko taragira uravye rero uwo mwaka uheze izo ngozo yuriya ntazafashwe ugacura bareho tugeze ubunyi ibyo twashe turoreva. Turabona neza yuko hari ibintu bigikenewe rero kwicarirwa cyane muri leta muri rusange mu bintu bijyanye na rodovabite kwari uko abashikiranganje baza barumva yuko aribo bajejwe gutegura guca bo operasionaliza ayo masa akihuta kandi bakaza kuyasigura. Nicyo gituma tuvuga tuti twebwe turavye rodovabilite y'umushikiranganje n'ibiki twifuza dusabye leta yuko atakiganiro cyosubira kuremeshwa n'abavugizi abashikiranganje ari bajejwe ibintu baronka amafaranga bayajera baja muri conseil des ministres bari rodovabe kugira baze baza kwishyura ibyo bibazo abanyagihugu bafise. Bashikiranganje nibo bategeza gukora ibyo bintu izo ntumbero zose umukuru w'ingabo yifuza nico gituma muri rodovabilite ibyabavugizi abashyikiranganje bari ngaha byumvikana ntibaze barabijejwe barabihemberwa baze babishyikiriza.